plan and you can get president of Puma. Oma Wakari.
Wakari. It's a great Wakari.
You are a super ena opposite. I'll be president. I'll funa be president. You can know what you much we end up with. See me say we are. We end up with no watch you map as equal. Kuma when you get a moy want to book. 2009, did we find money getting up and get sank? Munu Malawi. Elections in the Dimita Gitirapa.
Yes.
In a sinamba and talk watch and I. Sinamba and talk watch at the motto. Sinamba and talk paid work yesterday. Sinamba and talk calabas of Mapangana with the carpet. A sober also Saboma. Sinamba. Sinamba also could be Moses. President, what you summer to those disbangers minutes? The only men and women are goody, Papa, and that is a voter. The voter for the goody, the one a goody aunt who I could talk soon than thou or come without repercussions. My Dana, oh, good for you. Never so sure. Do you care now?
I remember Marimu being the first time we were so naked about being.
Can you afford you? Come in now, I done.
Oh,
I mean, and the mammy Dana. Msogoleri wina nali wakuli mbelifi hata mutamangisa hata yamba nanda bingu dinamu itanisa kwelela dinamu uza kuti abali anga ineo si makasu ya haya nena kujita realize better prices and it can be done nizo kujita kugwiri sana ndia nfa jana yamba kupeza numi tembu ya buinu kifuwa ukane na kuti chuma chukuenda buinu si misewu ya kuyenda buinu kwa chuma paziko kuma onekera moyo wantu kutukuka ama gona pafumbi agona pabiti. I'm going to Yumba don't, huh? I'm going to Yumba for it. Mugumu Gilagamuzankarian. Dufun and Twan Mukalin isn't to sit at. Jacuja Juanita, Jovala Zabu in Kumayumba Satonia. Mugumu Gilagamanas and Musanaban.
Anna Litaban.
Eh,
Uncle Ditu.
Oh, Yan Demon Ditu. Eh, there's Menezija Amanin and Tawizos. Uso Gorid. Uma, you take people and put them at the center. And to aja as a color pakati kati panchito even okugira even got president. So bano ukatamanga ndi kumanga misewu ndiye anthu azoona misewu ndiye nkumachitura chimene cha chitukuku pamene panopo mutanyamuka pano kupita kuchipatala kuti mukaone ana mu children's ward ali 7 bed moves inu munazoona chibadwire cha inuyo ine ndiye chibadwire kuti ana 7 akozogodwa bed moves chipatala sinazoona. Mukafika pakaronga, mukafusa azimai kuti mumasamba kuti. Akuzani kuti chimangozuka 4 AM kumaka samba panja, kapali bebaba. Tikunena pachipatara. Munazoona? Mukafika pakasungu, akakuonesani kuti kuma mabvuto ali panopo, ndizi patara zina zambiri. Kunguni. Munazoona? So when we say, kodi chuma chaenda bwanji. Umakala ngati ukunena zinthu zoti unyoze boma kapena kuti niya there's no need unyoza boma. Boma ili nkati president ndi mmodzi samakala tatu ya. Koma tikungonena zooneka ndi maso. Ukanena kuti chuma chaenda bwanji, kodi chaenda bwino, ndi pamene anthu apita ku auction agulisa fodya, abwera ndi ndalama mtumba, akachoka paja kupita mtauni kugula njinga imene analibe. Akamapita kwa umuona kuti mamini basali tototo malata pamwamba kwa analibe. Ndiyo kuti moyo kutani, ukusinja. Kwa mangati, zimene zijasizi kuchitika. Alimalima fodia uja, alimanandolo uja. Chaka chimene nalipo ina nandolo uja, magulisa 300, 400 kilo. Pano akugulisa 30, 50. Ndiyo kuti mtu uja, tukutalomari jana lima chaka chijajana peza malata. Chaka chinuangobwela kuchochabi. Ndiyo ine, assessment ya ine, ndika chuma chukuyenda, ndi maonela moyo wantu. Kudungu kukwela kapena kusika.
So mukamoya ngana Malawi lero lino 2019 to 2020 zero right sizi kuyenda.
Ai nditsindi kuona kuti zikuyenda.
Wow. Tipita nkhani yokhudzana ndi za umoyo. Munayamba kale kukamba pa zokhudzana ndi kuchipatala. Pa bedi limodzi daonapo ndithu zithunzi. Zomvetsa chisoni kupeza ti bedi limodzi pagonekedwa ana 5. Kanawa ndeti uyu ngati akudwala nthenda iyi winayo iyi ngati zili zopatsirana. Zithapo bwanji by the end of the day.
Yoliri sakwambiri ndiye kuti ndiye mkupita kumene uja kupeza na 5 yake ndiye amafika pena poti patja mwana uja kulephera kupuma chibayo ndiye ali pa oxygen ama chosa zimene changu mabwerekane akubwerekana masinji singano ngati ukufuna kupita nayo kuchipatala kuti akabaye mwana wako utenga weka ndiye kumene kuja poti nangati andikungopukuta ndikupangitaso ineye ndikupempheni apo atolankhani muzichitaka. This is all is made with my own. It's all it is upon me.
Can you amapunzio? Motipojan?
What's on us?
atsekafacha COVID iyo.
COVID watano.
Wavuta.
Oh.
We have lost lives. Anthu atatu amwalira. Paka dalipa notugamba pano ntsiku la lero. We know my cases were 70 or so. Ena adamvetsedwa achira. Ena adaka landira betandizo. Ngakhala alibe mankhwala kuma anthu akujira.
Akutandi kodi tandiza kulandira kuti. Chipatala cha anthu odwala COVID chiri kuti.
Imene imina titi sunge gale fuso imene kuti chiri kuti. But we know and we have facts kuti a Malawi agwidwa ndi 2010 imene. Ambiri. Modelo kuti tukamba pano ena amwalira atatu.
Si ambiri. And you know the reason why kuti kuti si ambiri fundamentally kuziwa. Malawians agwidwa ni matenda awafikadi. Koma nambala zenizeni siti kuziziwa chifasa kuchitidwa test.
Akuda kupanga test. Kupanga test almost 2,000. Amena abezeka 70.
Pa 70 atapa kisi. Kwa mene niyo ndemu kanazi mbira kisoni ngati ziko. Kwa mukachoka pano, mukachite Google, muone kuti kuti maiko mwina ajita test angati. Ndalama zimene zikubwera muno zochitira COVID. Chachikulu kwa mbiti kanaka for testing. Kwa mukakala ndia idea yokuti anthu achuluka mwakuti. Kwa mene kuyankulira panopo. Kwa tuku South Africa ndia kuti akutama ngira mahafu milioni. Pamene the last time I checked it got to Ghana and you could handle it to 2,000 tested. So when you talk about 2,000, you should not even say it. In essence, in Ghana, Nepal, and Zanga, it's just some years.
Oh, it's embarrassing.
Yes, because we have support. My own South Africa Kulandi for such work. So I'm not pressurizing a government that has limited resources because there are resources for this. But those resources, my view, is that it should be going to things like testing, PPEs, and things like that. If you are telling me that we have only got 2,000 tested, then we are under testing. For 18 million people, testing is going to be a break. Every district, there's a testing center. So, your concern is my concern. Kuti munomo matenda wadi aloa. Kwa machimene ndi kujita suspect ine. Kwa mbili aloa, but fortunately, anthu aja kungo light symptoms. Ma symptoms acha light aja, ndiye kuti mwina akuchira oka.
Sanafike pa acute kuti tikhoza kuona infa zambili.
There must be something about maybe the weather, or our immunity right now. Koma kukayamba kuzizira ziko zo sintas.
Yeah, the health experts have mentioned that. June uno, tikhala pa peak ndi chifacha kuzizira. Timakamba nkhani zokhuzana ndi maphunziro. Ndi munabweretsa imene kuti sana tseka. Koma ano kutseka ko, atseka posachidwa pompa. Cha Maliji umu, cha April umu. But we are talking of 2019 to 2020.
Oh.
Education system. Inoyo ngati mtsogoleri wa kale. Mwaiona bwanji kwatu.
Yeah, in a chime chikundi dandaulisa tundi facilities in the schools. They are ill-equipped. Ndikumva kuti mwina buku la textbook lijali kumakali mwuzi. Imene ikundi dandaulisa kwambiri ndi tertiary education ya. Tertiary education, mutapita uchansa college kuti. Kuno ndi kuja kwa antuanka bwera, akamabwera kuti akupita uchansa college, maka dia soup. 3-course meal a day. Ndikunoko ndi kuja antuanka bwera kumukakala ni malibrary chani. Kumene kuja kukuli akuti learning by remote kachani, mukalasi cha kuzaza, antwena kungo ima ndi kumapuza lichimile kumbuyo.
University,
I think. Yeah. So, tertiary education, as far as I'm concerned, ndi kumene kuti tiye nina kuhika ntima kwa mbili. Why haven't we done that? Kwa panopo tu muda funsa muziko la Afrika, ma president opunzi la kwa mbili, one of them ndi president wata metina iku.
Oh, Professor Arthur Peter Mutari.
Yes. Mujite Google. So pano zimene zima ndidabwisa ndi zakuti ndiye mukapeza president wina ngati Kagame sana video university. Ndiye mukaone maphunziro amene akuyendera kumeneko. Ndi chifukwa chacha chimene ndimanena kuti usogolere. Ndi wisdom. And wisdom simachokera mabuku imachokera kumwamba kwa Mulungu. Chifukwa zimapezeka kuti so anthu mmadabwa kuti why is this not happening? Why is this not chifukwa maphunziro kwathu kuno panopo ndi akanakhala ali pa peak kuyenda bwino kwake. Futi ndi president amene akanakaa kuti akuyika po ntima kwambiri. Pachani? Pa maphunziro kanji.
You mean there is no political will towards the education system?
That's my view. I mean, what else? I mean, who authorizes kuti tienti mange maskulu ambiri, tienti kule mabuku ambiri, tienti kita make sure kuti mwana yesa ndibuku. Ama panga na, sibo?
Nkani za umoyo? Pari nkani zo kuza nandia na mwino, azamba. Akuje babe mzibadala zatu. Nkani zo kuza nandia manguhaa. Akusoa abe kuchepe kera mzibadala zatu. At some point, umatao vito jibadala nduguza ni manguhaa abeno watiribe. Mwina mgaise kufamase. Nkani mene mwayo na banji, chaka jimeneji.
Sia mendu kukuza ni mkuti ama ndiuza. Ndi kuyenda nitafika pakaronga kutia. Tima tenga Jackson ni mwatu uja. Ndi masunga, ndi mabwerekana. Inuna zona.
Bwerekana
sirinji. Sirinji yu. Sirinji yu. Zima jitika kuti. So panopo mapankani ya za umoyo. Ngea dirisika kwa mbili. Ngea pita kukansi kwa mbili. I don't know who to blame. I just know that there is a very serious problem. Mpali ya za umoyo. Zimene zima inena kuchitika. Pambali ya za umoyo mene ndima unela hii. Palibe ziku limele linga kute. Ndi capacity ya za, Mankwala, chani, facilities. Zima funika mukale ndi anzano ambiji. Azi kukawira. Ineyo zimene ndi kachita poti ntawi yanga ija. Kale ina liyo jepa. Ndi ya udanzanga matumiza suma kontena. Muko za wapapu za jipatala. Amatumiza makontena. Ndi majira reach out kwa ena. Kutichita supplement zijia Mankwala metina wani. Kumatumiza makontena, kumapezira Mankwala matumiza.
Maka pempeza kumenewa?
There's no other way.
Si majira manyazi kupempeza kumenewa?
Yai. Kwa kumakansa kupempeza kwa jitisa manyazi. Alipo maiko ye know they have got surplus. Ndiye kuti, if you don't ask, they don't know that you need them. Ndiye umafunsa kuti, madimu nditandize. Antibiotics oka. Madimu nditandize.
Masirinji banji.
Insulin oka. Madimu nditandize. My gloves oka.
Dialysis container machine.
Yes, this is not true. That's very easy. And there are so many people around the world willing kutandize as many. Ambiti.
Finally, on this one, chitu kuko, kapena kuti zomanga manga, development. Maiwa na motani, 2019-2020.
Yeah, sindi kwa kumangiro chani, meseo, ija mkunena kunu kuja, kakona hapo.
Simu naone baround about baja.
Ndi mende kunena, nanga yata. Ndi ndangu, imene ndai wona ini, ndi imene, seo umene nari kukaronga that time. Seo nari mide ujoke la paka boma, kafika kuboda. Siku limene ama kategula ini, the day before nari kukaronga kuni mapanga zanga. Napeza amene ama manga aja akuchita lipea kumbika kumbika ili nima pote huu asana tsegura
wanamba kupanga anamba kupanga lipea usana tsegulidwe
ya yeah. Atsegula mawe lero uri nima pote huu nye wow. Pamene popo inu ndie mganize nuka kuti mejo nijitu kukoni ya
in a nutshell your excellency 2019-2020 wasted year in our country?
Well, I don't know. You make your own assessment. In my view, it could have been better.
Could have been better?
Yeah, could have been better.
Chabina.
And unfortunately for us, it was also a year where we had a disputed election. And because of that, we had a nation that was angry. And as a result of that, a lot also was destroyed.
Chabina.
Yeah.
That's it. This is Madam Dr. Joyce Banda, the former head of state. Ena mafuni tisa muda ziwa abe mbiri yao kuti ndiyo rande. Na foro kuza kwa mbiri yao kuja kuti kaliru batilani kanutu pangono kuti mumve komanso muonere kuti uwa mbiri yao ndiyo tibanji. Ndiyo kubatireni zimene zipaka dalipano tukupumira firime maziga iba ngono inu mkuonera. Tibu eranso tininkani za mbiri zote tikambirane pano tikambirana ndiyo. Dr. Joyce Banda, nkhani zokhudzana ndi kumabwalo a milandu, nkhani zokhudzana ndi COVID-19, komanso nkhani zina zambiri zomwe zingathandize kuti dziko lathu lipite patsogolo. This is Rainbow Television and my name is Aubrey Kusakala. Stay right there.
Mtsogoleri wachinayi wa dziko la Malawi. Excellency Dr. Joyce Banda anabadwa pa 12 April chaka cha 1950 ndipo chaka chino akwanitsa zaka zokwana 70. Pamene tikusangalala nawo limodzi kuti akwanitsa zaka 70 chaka chino tikubendulira ndipang'ono zambiri ya Dr. Joyce Banda. Dr. Joyce Banda amachokera mudzi mwa mfumu Malemia boma la Zomba. bambo wao anali mmodzi mwa akatswiri oimba mu la Malawi Police Band. Iwo anabadwa mbanja la Nasani wa mamuna mmodzi ndakazi anaye. Mai wangu iro odzijepetsa wachikondi. Dr. Banda ndi mai wokonda banja lake. Anake kumanso zizukulu. Bamba kakama ndi kulimbikira. Iwo anabwera maudindo yambira nthawi imene analomenyera ufulu wa mai komanso kulimbikisa ntchito za malonda kufika pokhala mai oyamba kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Dr. Banda anakhalapo nduna yaona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena kuyambira mchaka cha 2006 kufika mu 2009 komanso kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuyambira mwezi wa May 2009 mpaka mu April 2012. Kuchokera mu chaka cha 2004 kufika mu chaka cha 2006 Dr. Banda anagwira ntchito ngati nduna yaona za mai ana ndi chisamaliro cha anthu. Nthawi imeneyi Dr. Banda anagwira ntchito yotamandika pothetsa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo. Lamulo latsopano lolimbikitsa kuthetsa nkhanza mbanja linakhazikitsidwa mu April chaka cha 2006. Nthawi imeneyi anakhazikitsa ntchito yotetsa nkhanza pakati pa ana. Masabata otsatirawo anasankhidwa kukhala nduna yaona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena. Dr. Joyce Banda anayambitsa bungwe lothandiza kutukula amayi ochita malonda lotchedwa National Association of Women NABW. Iwo anayambitsanso bungwe la Joyce Banda Foundation International komanso bungwe la chinyamata la Youth Development for International YOMODE.
International Women's Day, mutu wake, umene takati kulembera na azimai mu Afrika zulo, mauche ni mama, email and so on. Nione na kuti azimai ndi achisikana, aku mizi, okutika. Amene aku kutika ndi moyo, tiatandize bandi kuti moyo wa utukuki. Happy
birthday. Ukazi kitsidwa kwa bunge la YOMODE, unatsegula khomola mwayi kwa chinyamata maka maka atsikana, wochita zinthu zakupya. Forbes Magazine inaika Dr. Joyce Banda pa mndandanda wa My 40 omwali ndi mphamvu komanso chikoka chochuluka pa dziko lonse lapansi komanso kukhala mai wa mphamvu zochuluka mmaiko onse muno mu Africa. Dr. Joyce Banda alandira mendulo za ulemu komanso mphoto zochuluka kuchokera ku maiko ndi mabungwe osiyana-siyana. Mai Banda anapanga mbiri pokhala mai oyamba kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ntchito zawo zikupitirira patsogolo pamene maiko ndi mabungwe akupitirira kugwiritsa ntchito upangiri komanso nzeru zawo manga polimbikitsa ufulu wa tsikana pa maphunziro amayi ndi ana komanso kulimbikitsa maiko ndi mabungwe kupereka mphamvu kwa amayi kukhala m'maudindo osiyana-siyana. Pamene tikukumbukira kuti Dr. Joyce Banda akuonetsa zaka 70 tikhala tikukupatsirani zina mwa ntchito zooneka ndi maso zimene zasintha miyoyo ya anthu ambiri zomwe Her Excellency Dr. Joyce Banda achita pa moyo wawo.
Happy birthday, Dr. Joyce Banda.
Uthengawu akukupatsirani ndi a Joyce Banda Foundation International, JBFI.
Welcome back to the program. This is First Nation and my name is Aubrey Kusakala. My guest ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino, amene ndi Madam Dr. Joyce Banda. Your Excellency, the judiciary system, how can you describe it? I'm asking this because we have seen a landmark ruling so far that has been made towards the presidential poll that is going to take place if all is going to go well on the 2nd of July 2020.
Let me answer that question by saying what the world is saying.
Mm-hmm. What is the world saying?
This is one of the best judiciaries in the world.
The best?
This, in this country, is the best. Because you don't get that kind of caliber very easily now on the global stage, particularly in our on our continent. So, I'm a very proud Malawian.
You are?
I'm a very proud Malawian, not because of the case, but because my husband once was part of that judiciary.
Mm-hmm.
And I think that what this country has achieved in doing is to come up with a judiciary that we can all be proud of.
Mm-hmm.
And it is my true and sincere prayer that no devil goes to mess that up.
No devil goes to mess that up.
Yeah, because we can mess that up. We can easily mess that up.
Mm-hmm.
This president can mess that up. Another president coming can mess that up. But that judiciary has to be left independent, because that's what the Constitution says anyway.
So they have carried their duty, the noble profession, their duties independently.
Yes, professionally.
Mm-hmm.
Professionally.
Let's go to make the Electoral Commission and its commissioners. How can you describe them? What's this, madam?
Yeah, because I think it's tragic. It's very sad. What I've seen, it is really sad. But I don't even know where to begin. We had another judiciary
mm-hmm.
before this one.
Mm.
I mean, sorry,
the commissioners.
In 2014, I thought that commission was bad, but that commission had some members of that commission with integrity. Because I don't know if you know this, that when the results came out, and the requirement by law is that all the six commissioners or 10 commissioners, whatever it is, they must sign that they agree with the results. Mm. Some of them refused.
In 2014,
some of them refused to sign. And we're being threatened with contempt, because it is the court that had said the president must be sworn in.
Mm.
President Arthur Mutarika must be sworn in.
Mm.
And because others were refusing to sign, they were going to be in contempt. So they signed. But if you recall, the chairman was crying when he was announcing that result.
Why do you think he was crying?
He was under pressure to do what wasn't right. And some of us who knew Bendera, we understand why he cried. We understand why he cried, because he was somebody who you had to push to do something that he didn't agree with. And that is my conclusion, because he didn't tell anybody. Mm-hmm. If he did, he told a few, but he cried. So, but at least that was different. There was some remorse that we saw in the chairman, just by shedding tears. That was remorse.
Mm-hmm.
Here I am, I'm doing something that is not right. Misozikuku.
Koma nanganditani.
Koma nanganditani. Koma tango tuzani. What have you seen in the last 12 months? Just imagine what you've seen in the last 12 months.
Are you of the same view? I mean, Ogamba and to Ntsikwa Muno, by this date, by now, a chairperson, a commission, yameki, Dr. Jane Ansa, senior counsel, ndi anzao, amaini na kala, adatula pasi mo dindoa.
Ndi kana kai ne.
Inu mukana tula?
Ine simaka kamiza. Ine ndi kawo nakuti apapa. I need to do this in the best interest of my country. I'll step aside. Ndi ine yopa mene pajabu. It is obvious, it's not rocket science, that 3/4 of Malawians are not in agreement with what that commission and chair has done. I would step aside if I was her.
What are the consequences of this kind of levity, where you sing good apopo kanga decision na ende bwino ndikhoza kuchita bwino komaso mina kupulumutsa miyoyo ya mtundu wanga pongotula pasi udindo.
Mm.
What are the consequences of that kind of heart? Kuti ku Malawi kuno kapena ku Africa no zimativuta kuvomereza chinthu ndikungotula basi udindo kaye kuti mwina tandifufuzeni kapena taapatseni yena apitirize.
Kuma kamuzo anopanga.
Kamuzo tite?
Kamuzo tite. Akudi akuti chani kuwerengako. Akuti sanate kuwerenga. Koma mene zikuonekera abakiti muuza kusogola. Ali basi, alo. Zimateka. It's the kind of person you are.
Mm-hmm.
If it is about the people, you will step aside. It is, there is life beyond status. You don't have to allow people to die to get people for a position.
Mm.
There's life before beyond any position.
Mm.
Yes.
Do you think the Electoral Commission had similar problems if you compare 2019 and 2014?
What problems? They having Chip problems. Chipex,
and then the court saying, yeah, but, guys, let's go back and do.
The evidence that the electoral the two candidates, UTM and MCP, took to court is identical to the evidence we had in 2014. That's what I'm telling you.
Nzofana nanditu.
Nzofana nanditu moti anthu anandiuza ineyo chifukwa chani sikupita ku court. Koma mukukumbukira kuti siku mendi anthu kumangochana atapana kale. Wina atamwalira kale. Anthu akumenya. Anthu akukana kuti sitivomera. So what you do? Post-election violence is usually a criminal offense on you who is encouraging it as a leader.
Mm-hmm.
And that's the last thing I wanted to carry on my head.
So if I get someone like a Camille,
look, it's okay. 2 days later, that same week, if you recall, our electoral commission entire feature, and there has been fraud. This was an announcement by MEC. Therefore, if it wouldn't have put in my ballot paper, I will engage. And so they were making arrangements to Werengera, to put our Werengereso, and to Napita Koti. Kulesa's measure, yeah, now day 80 at Pesa, by law, I need a Kulengis, whoever is leading. I mean, as I'm a Buddha, a Peter Kuti, Kukoti.
Koma with Mulumbris,
the Inuzikapitis and Kukoti. That's what the law says. So on day 8, that's exactly what happened. If you read the judgment, that's what it said. You don't have time to recount. We have to declare a winner.
Don't you think this is high time we change these laws?
Well, no, for me, it's water under the bridge. But let me finish before I lose that point.
Mm-hmm.
So now, that is announced. What should have happened is the recount to happen. But if you recall, the warehouse housing the ballot papers was burned down. Up until now, nobody has ever been arrested. What does that tell you? Why was it burnt down? And who burnt it down? So for me, I looked at the evidence. It is exactly what they were citing in court now.
Mm-hmm.
Some people have said, was it the woman in you that gave up quickly? Should you have gone to challenge that? Well, I would never know. But what I knew for sure was that I convinced myself that there was life beyond status, that I could continue to save my continent, my country, my world, beyond status. Ndiyengati anthu afika popana. Ndiyengati pachitika zitopotopo izizi andingo choka. Pamene popo, mene ndimatimo ndikuchoka. Asa na oche chani? Warehouse. 2 days later, I watch a state house.
Warehouse.
Ndenga kale kukwere nga sisinga tekes. That was it.
Wow.
So it's not the first time.
Mm-hmm.
So when you say kodi mavuto a 2014 ndiano ndichimozimozi
ofanana
ndi amene ankalira nawo ambendera in my view ndimaganiza choncho
ndifake ni mafusa kuti kodi mwina sinthawi yoyenera kuti ngati dziko tionekeso lamulo limene likwakamiza ameki kuulutsabe on the 8th day ngakhale pali zinthu zina zovuta zotsamwitsa zimene wakumana nazo ngati zimenezi
ine ndikuona ngati masiku amachepa 80
Kama
hiko mwina ndi 1 month, 2 months, maiko mwina ndi 6 weeks. Kuma, for me, you know what? I moved on, so mwenezi ndi mongo zi angana uti mwenezi hivi.
Now, apart from you, no, we have not seen any other woman so courageous enough ndi kubwera pa ballot paper bache, ndi kuyambi tsachivani jake. What's your secret? Kabena, you took an advantage of being the vice president then. You could have asked ambazite.
What had the vice president got to do with it? For me, what made me do that was the injustice, the way I had been treated. That is why I felt that, no, what have I done wrong? Mumaziwa wudi ine ndinaji saina nao license ya DPP. Ijetima kasaina kwa registra.
I know you're one of the founding members.
Mazo di Salama Valley and Dina Pangandi. Sample yake in Yumba.
Oh.
So I had put on a lot of energy and a lot of work. But I worked with a good man. President Bingwa Mutale Kanali boss with Jodi Amakuchita empower. Kuma Petro Wake, in our body, and Andrews of Why the change of heart. pamene sopano ndili vice president zinthu zamba kusinthana ndita nandi kazika pansi zikuchitika ndizi so I shall always be aware of the dynamics and the things that happened for me to get to where I got, because people just didn't want me to continue to be an effective vice president, that somebody else was going to be groomed instead of me. And if you recall, I didn't beat about the bush about that. I was very clear that I wasn't going to do it. So I stepped aside. But so pano zikuchedwa tingonchosa. Fanana nganane sinali nipenda nani kumangukukana nga vice president. Saku ndita na ulo cabinet. Sinikuita nilo kuli kose.
Ndifuna ndikumvetse bwino bwino. I hope mwina amene so akutuonera. Afuna mvetse bwino bwino. Abingu wa Malemua, simuna amate nao?
Abingu ine kuyamba kuti abingu ndikanayamba nawo bwanji poti ndi amene ananditenga kukhala running.
Nanga santu kuti mati abingu akukhanga kumpondereza tumayiyo.
Ehe, under pressure.
He was under pressure
ndiponso inuyo mukuziwa. Inuyo simukuziwa mmene zinayendera muchi. A president Bingu wa Mtarika looked around and decided afuna mzimai. Ine, 2004, aliyesa kuziwa even my husband knows. Mm. Kifuwa iwa jama unangati achimwini sana li mozi school kundezi. Mm, mm. A president alero wandi Richard Banda anali classmates kundezi.
Oh, so, okay.
So wano akulu waja anali senior wao ndi akulu wao sa yuko.
Mm-hmm.
So ndi zinazote achimwini. 2004 he told us, ziza kalazo huo makwambili kwa ini to hand over to a woman when I live in 2014.
Okay.
So ndizi ya zoka angatuti wendi singa angatia mwana wako so atitia uma mchita groom.
Mm, mm.
If you remember, ndiwa wele ngeka azimaya mene amaenda kunja kupita kuma meeting akula kungatini. He empowered me. He trained me.
Mm-hmm.
For that reason, I shall forever be grateful. That's why when he passed on, I said we would bury our father like a king. If you remember, I said that.
So you had no problem with Bingo?
I had no problem. But nobody's man devoted so to have a problem with Bingo. Because I knew where it was coming from. Somebody actually told me, wankati mwa omu kumena nkapangana zondi chosaku. Kuti we had to struggle to convince him to remove him.
Wow.
Eh. Wawochabu ilapoti mwateru, ndi woipa adi eti. Kuti akuti akutani. Akupanga parallel structures. Ah, eti. Eh, mchose basi, mchose basi. The day that I was removed, ati Sanjika, amina nalipo. Ako za kukumbu kila kuti. Anandi fusaka wili. Have you got something to say? Ngasana ndijita grill for 3 hours. Kutukana.
Oh.
Have you got anything to say? Eh, mina imakalika komiti ya neki mjali ya seku ima kunena zimena
kukuna. You didn't shed a tear there?
Iyo, isima tukuga wamba. Uno.
Isima tukuga wamba?
Yeah, you don't know. No,
okay.
No. African women don't cry.
Wow.
Tima lida pa malilu. Ndiyeti pa malilu, ndiyeti maingezi. Koma zoti mavutu. Ayi, tima una okima oposa zimene zo. No.
So you were stronger there and
yes,
for 3 hours.
Yes, oh,
some nanyanyale kutuluka amwe.
Ai, ndikango yangani. Ndiye mmene muja sapano atu after 3 hours. Anani nakuti, have you got anything to say?
Hmm.
I said, ai. Zonsa zicha, ndata. Amina anani kumene kwa katana liyachi mga mamani. Ama kumbukira, didn't have anything to say.
Hmm.
But I think my conclusion was he wanted me to say something because there had been too much stuff said.
He wanted you to defend yourself.
Yeah, or at least to react. How? What have you done with all that pain? But I said no. Then I go down. Then muko to kunyamuka.
Wow. Tibu meso pangono. Kodi wabatse mpata wakuto nera mwina na oso ndi kakapo kwa zizira magono kakapo kati mwina kwa zoka denga kodi tipitilize ndi program yatu mwukone la Face the Nation ino ndi Rainbow TV zina langa ndi Aubrey Kusakala ligujeza ndi former head of state Dr. Joyce Banda kala ni bombo.
Ways of preventing the coronavirus disease. Do not stay close to someone who is coughing or sneezing. Avoid hugs and handshakes. Wash your hands frequently with soap. Clean or disinfect all frequently touched surfaces. Wear gloves and masks when caring for an infected individual. This message is brought to you by Rainbow Television. The moment of truth has come.
Wow. Welcome back to the program First Nation. My name is Aubrey Kusakala. Our guest is the former head of state, Her Excellency Dr. Joyce Banda. Madam, Pakadalibanova, Malawi, awoka votanso. Malinga nandi chigamulo chimene apereka abwalo mpaka zinapita ku Supreme Court zichamafotokoza kale. Makhalapo mtsogoleri wa dziko. Tiri ni makandidate atatu tsopano. Langizo lanu lingakhale lotani? Kuchokera pasi pa mtima tisatengere zoti muli ku Tonse Alliance. Malawi akuyenera kusankha mtsogoleri otani kuti dziko lathuli lipite patsogolo.
Maganizo aine, first and foremost, anthu ayang'ane sogolero upa Mulungu. Because the beginning of wisdom is the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And for me, what a leader needs most is wisdom. Mukumbukira Solomon Bible mja. Ananena kuti musandipase china chichose. Koma mundipase nzeru. Kifuwa mukandipasa nzeru, silver and gold zisapezekanso. So somebody, one who is God-fearing. Ndiye ine siningawa uzo antu kuti amene ali God-fearing ndi fosi zimasowayi. Samasowa mtu amene wasempana naye Mulungu ndi amene akuyenda ndi Mulungu. Sasowa. Doesn't have to say it. Number two, akale msogoleri ujaone na kuti antu first. Antu number one. Osa tisa fake. Osa tizo kocha zima ziwika so kuti hapo izuzuna maizu. Zeni zijazocho kira pasi pantima. Kuti muntu uyu ama konda antu, a ordinary. Zochita zache ndizo yankula zache sogoleri uja. Ama yankula zimene antu kandiretu. Zimene muntu antu kani relate to. Osa kaza artificial ya. That is number two. Antu first. Okay. And this for me, fear of the Lord and a person who puts people first, who for me to describe it according to me as somebody who has started leadership.
Okay.
Is that that person must be a servant leader. Mm-hmm. This nation needs a God-fearing leader. And the one that is a servant leader.
Mm-hmm. What have you agreed in the Tonse Alliance that is going to benefit a topmost vulnerable Malawian on the ground?
What we have agreed, and sitting in the meeting with both Right Honorable Vice President Chirima and our presidential candidate Chakwera, is that first and foremost they have agreed that it will be about people. It will be about Malawians first. Mm-hmm. Now by saying Malawians first, it means they must have a good roof, they must have enough food, and they must their lives must be transformed. The reason why I am agreeing with those two is because of that. Because there's no way, there's no other way. You can't be a leader when you don't put people first. People, as the Honorable Chirima says, kudia katatu. Chimena apangana menaja. Amalawa afiki potia zidia katatu. Chifuwa ifeo ena fetinokula tukudia katatu. Zote zija mwana kungo kala. Ndipo mwana sama lole doka dia nyumba ina. Kakadia nyumba ina anzacha uka muneneza madikiza. Kumalero ziku mateka wina kukundi mbira ina. Ama indango kala kala. Kale we were ashamed even to ask. We fought hard. We worked hard. We managed to make ourselves food secure. Mm-hmm. Kamene kaja kabweresu. Ndiye ndi chifukwa chake munamva chiti mama nena kunzuzu kuti tizasisafetereza makatiti. What is the starting point?
Zotheka zimene zija.
Kodi ini yo mukazi wakuti kunofetereza tizagula 500. Bingu sana panga. Zotheka.
At 5,000, 4,000 kwacha. Universal.
Tinagula ifefetereza at 500 muno muziko. siku lo chaka cho yambilira kuti anthu aoneso kuti nkhokwe imatha kumangidwa panja ndikuyika chimanga ndikukhala ndikugona panja pompo. It was 2004. Mwaiwa. So it can happen again. We will do it. Mm-hmm. They will do it with our help. Tosa Malawi.
Cholowa chanu nchiyani kumeneko?
Chani chandani chaiti?
APP. Kuli IUP. Kuli zipani 9 kumeneko. Cholowa chanu nchiyani. Because the fear of Malawians, your excellency, is that anthu amene wakoda akabwera. Safuna ali ese asusepo. Ali ese ajepo. Ali ese afuna pa unduna. Ali esafuna hapa kuti timatenda tambomamu ndipindule ndine.
Inu mene mkundona ine pano, you are going to insult me. You are going to offend me in this interview by suggesting kuti ndufuna ndika kale nduna.
I'm explaining the fears of Malawi.
No.
Why should we vote for these people in the Tonse alliance?
Commandant.
Safuna gawane juma. Chadziko.
Commandant. Do you know Maiputa bwino imene nkhani.
Ndaiputa bwino eh?
Muno muziko kuyambira 2004 kufika 2009. Munabedwa ndalama 577
billion.
577
billion.
Billion. Billion. Mm. But 2012 February. Kala tayachi kopeso ine ndinayi. Governor wa Reserve Bank analimba kwa President Bingu wa Mutharika kuti muno muziko ndalama zikubedwa bwana. February but your reporter someone fools. We don't get it.
You mean it's money fools?
Yeah. So, Komandanga, see, to go near Zoti Zimveke, Matiantu Ambeses, eh? Guardian Sana Mangidwe. 16 fires each, a sinner to Rukich. For 16 fires each, and Hana Nodia Funa only and to Wondindani, Pagadero. The Ajiman and Dufuna would enter and Jakuti, for sunk and so good. And to a sunk or to Jakuti, I can go Peter Mimjaka greeting to your aunt. Because when you expose that, no matter what price you pay, it doesn't matter. At the end of the day, you protect what belongs to the people. It's the people first.
Mm-hmm. Yeah. Fine. Makalapo inu ambassador.
Munandifusa fusoli mene sina yangi. Munandifusa lone na kutu bwanja azimai. Bwanja azimai ina sakupanga.
Yes. What about your secret? Yes.
Yeah. Well, no, my secret was that I think it is the way I was brought up. There's no time when I ever feel kuti ine fundi nzimai hizo sininga chitea.
Kukala nzimai,
sijifukwa. Ndima nina sentendema. Okay. Sinimaona pena paliposi. Kwa mamuno muziko. Mm. And a lot of other African countries. Chimechi kwa chita discourage and fama nina kuti fachane azimai ena saku panga. Sikuti azimai ena oposa hini mulibe muno. Ambiri. Opunzi zaso kwa mbili oposa hini. Anzeru oposa hini. Oti sako za kuchita nchito emine oposa hini. Vutu. Chimechi kwa chita discourage ma professional ndi azimai kuluwa na umundari. Ndi chipuwa ungue chimena kulandira azimai akakala nsokuli. Ndikunyozeka kumena kunyozeka azimai akakala nsokuli. Ndikutukwa nidwa kumena kutukwa nidwa azimai akakala nsokuli. Inu no kamukale pere lolo mkakafika ujima mkajita assessment. What I went through and what other male leaders have gone through. Zotuluka, zonyoza, zotuluka. Desu pano ena ajazimai jamati ii. Ndiya ndikalowe izo.
Chia lo hapa.
Ananga zikamba izo. So I think the problem is, and that we have discovered kumetu kukala mabungwa chifandi lipa 19 boards. 19 international boards. Kumene tikukhalako azimai ambiri zikuchitika kuti maiko ambiri so azimai akukumana ndizo koma ngati izizi. Mm-hmm. So chaka chino tikukumbukira Beijing plus 25.
Yes.
Kani ayikulu imeti tizika kambirana ndi imene.
Chabwino. Kwa COVID-19 tinaiyamba nkhani imene. Kudandalwa kwambiri kwanza anthu achipatala. Nda anthu ena amene amakambapo pa zinthu za social ma commentators. The way we are handling misonkano yatu ngati zibani kukudzadza zedi. Pamene tikabwera kunyumba tikumata akulu social distance. Tikapita kunsonkano kuimbira wanthu. It's like we are pretending as leaders tifuse makamaka kutonse alliance. Mwamvana zotani. How can we prevent this? One. Two. I was talking to someone and he was suggesting it would have been better in the country if we had halted the elections. Asachitike kai mpaka titane ndi COVID-19. I hope kumene mumakhala apo ngati akulu akutonse alliance. Mumakambira napo nkhani me mukambira nabe. What can come out?
Amene atenga matenda wa kuchokera ku sankhano ndi angati. In your opinion. Because today kwatu kwa bwera antu kandi 14 wochokera ku South Africa ndi COVID-19 ndiye atenga mafiga imene ije kuonjezera patu so pano ndi pa omwalira maliro anachokera ku South Africa ndiye aonjezera paja pa 3 paja ndikuika po 12 wati so pano ndi pa 24 dead. Why are we lying? Because that figure you can send to a donor and say if you kuno amalira 24 and wajangu kupasa ndama based on that when you know deep down in your heart kuti anthu amene ajana mwalira ziko lina. Is that fair? So what all I'm saying is that it is that lack of trust. Ziko likachita confront this problem last week. President Ramaphosa, 87% in an opinion poll, 87% approval rate for the way he has handled the COVID-19. Koma anachita shutdown. Koma kunoko shutdown, tinakafika naye ku court. What I have said all over the world, ifwa kumandi ika ma committee otene ndima conference oterewa. Ine ndikumanena kuti chachikulu kwambiri is leadership. To fight COVID-19 is the way the leader approached it. Kifuwa yomweyo lockdown, kuina kukala ujeni demonstrations, yosa teka. Kuina 87% approval rate. Why? Because every single day, if you remember, President Ramaphosa ama Karapawaiti is kulongo sola kwa antwa ku South Africa. Tipange hizi. Kifuwa mapetu wake ndi awa. Ndalama tapeza za kuti. Ndalama jataziga wa mwakuti. Koma paka lipano ali yesaka makwera bus tagula ndalama zitagula ma mask ali yesazira ndira mask pokwera bus koma so ali yesazisamba ujeni sanitizer even mukapita ku Ghana ujeni I was watching in Kenya tinalandira ndalama is 40 billion tazichita spend mwakuti.
It's transparency and accountability.
Okay. So now when you find that and no kaso anthu a media mukutuza kuti iye akugawa anthu ma 600,000. So pano uja mumuchita lockdown akhale ku nyumba libe sima. When in South Africa tikuonera pati zikoloboi zathu zimene tikugula tima screen tatu, tikuona kuti kumene kuja even opempesa musewa waja achita mobilize akulandira food parcels.
Kusolanga jamuli yanka, isn't it scary to have a lot of people, thousands of them?
I am saying it is COVID 19 ndi matenda wopya kwambiri. Ndipo kupati ku fighting COVID-19 is for everybody. Boma ndi anthu amenye nkhondoyi. But for people to listen, now I'm answering your question. For people to listen, they must trust the person who is passing the message. You are not going to say, iwe ndiye wazikundikira pano. Ndiye kuti iwe kakhale ku nyumba. That's what I'm saying. It's extremely difficult for you to tell anybody what you are not practicing. Izi zizongofunika ndienda kondwera kuti aboma panopo atenga anthu ena aika muti mukomiti muti. Poyamba paja ndiye zinali udyo, zotizo tsopano akupanga naoka, akutiuza zimene akufuna kuti timve. But the rest of the time we don't know anything that's going on. The president will come and address one or two things and then nobody sees anything else. And then we get now people making statements kuti ine amandiuza kuti ndine wa COVID ni uje nani nango nama. Anandiuza kuti azanditenga kandi yezi sanabwera uzandiyeza koma ndiri pa list. Please. That is the biggest problem we have. So when you go to political parties, the people at, if you go ngakhale kumaliro mapano iwe upita kuti afunda kuti kwafika kumicho kwapeza anthu alinacho wango chigwirizira manja ichi even chimasikicho. The people have not taken it seriously because seriousness hasn't started from the top. Yeah, so kuti we could have seen even small signs. More people are saying, if it not in the chipatala zimai kuje ni kukubaira hospital, kumene timaka panga ma fistula repair, anango bwira follow kwa tuluka nino samu natuka ni kuyala yala mabedi, kujira fake pa minu kuti chipatala chijatamanga jandi, andu aja kubudu, ma patient aja kutuluka, di manesu wama di madoku taloma. Mwini wanchi wamanga chipatala chijia wapanga, kuhimba telephone, I closed my hospital. What happened to the money for establishing places like this?
Nthawi siri mbali yathu. Pali zambiri zoti kanatha kukambirana, I understand, koma nthawi yatithera apa. Liulanu
chisankho chichitike.
Chichitike?
Chisankho chichitike zimene zoza social distancing.
COVID-19 or COVID-19 or no, we are talking about 2 weeks. Okay.
We are talking about 4 weeks, 6 weeks.
Chabwino.
COVID-19 cannot be the excuse. That's not fair.
But this is a concern of some Malawians out there.
The concern of Malawians should be both ways.
Mm-hmm.
Malawians should also be concerned. Kuti tati uzani ndalama zabwera zingati, bwanja anthu akukhala kunyumba amene akuyesera, sakulandira mapasulo. Kodi cash transfer? Sitinayiyamba ndiya bingu 2005. Is it new? Cash transfer ya COVID.
Hmm.
Is that true?
No, it's not new. Now, muna kamba mkani yokoza na ndi mafuna ningwe yanka imene ya 600,000 ya allowance kunali meeting ya HRDC ni ma ministers mwene kuja anatsutsa ndi tukuti sizona.
So
they ain't pocketing those hefty allowances.
Kwa mazikubwela zingati?
We don't know. That was framed as well.
Oh.
That's what we are told here. Yeah, that was framed.
Oh.
That was not real.
So what is real?
Dr. Joyce Banda, our former head of state, your final remark, your final word to our viewer there in a minute, and then we close.
I in the Ndungu wafundira Malawi zabwino zonse. Ndikufuna kugwirizana nanu COVID-19 ilipo. Ndipo ndiyoopya. Ndipo munthu aliyese ayenera kutenga precaution. But the government is ikale a transparent and accountable. Kuti anthu ndi boma iende chimosi. My example alipo ambiti. This last week nali pa conference uje ni ya Zoom. Ni malongo sola kuti chongo funika kuina kulikose ndi boma ndi anthu iende limosi. Ndiye zikhoza kuteka zimene mukunena.
Thank you so much. Anything to do with the elections? What you want to say to the viewer?
No, election ndi kuti chisankho chilipo.
Chichitika. They have to vote for who?
No, you know my interest. In here I believe that Dr. Chakwera is going to be the best president in this country has ever had. And I know that the combination of President Chakwera, the president, the vice president Chirimba, will be a winning team. And I want you to mark this day.
A winning team?
Ana mulunga minaja. Ana open pira minaja. Anyamata minaja. Open pira. Aminaja. Inu yosiku lina muzabwera wana uzandijira in interview. Utiamai mnani nazoona. Utaona nizikoli. You know, I have no vested interest. I don't want to go into government. Oh, my goodness. But I want Malawians to be happy.